Sikubingelele sikhongele endabeni zehora lesikhombisa kusihlwa. Kwezinohlonze. Kusuke esinamathambo esishayamthetho sesifundazwe iNorth emva kokukhishelwa ngaphandle kwamalungu amabili eEFF esolwa ngokuphazamisa inkulumo kaNdunankulu kwagcina inqindi isindiza emoyeni. Kuhlonishwa abavikeli bezwe namhlanje embungazweni wombutho wezokuvikela owaziwa ngokuthi yi-Armed Forces Day.